umzibu ngixina ke mbuzo lomzimba uyancinza
kwena kumele ngiqale ngathi siqalo senkinga boy akusiza ukhina lokho ngeke kukuhlise nokuninza sosha ngeke kukusize nokudinelwa kumina so point no thing ngeke kungisize nokusolela kumuntu ibinkingi kumina engizama ukusho yekukhombo makhelwane inkingi kuwena vele ukusho ukuthi sona siphi sizathu esikwenza ubheme ubaleke kini uday sinzimbe mhlawumbe uphinde webe akusiza ukuphika inkingi kuwena
empeleni bona angazi ngaqala kanjani mhlawumbe uthanda abangani waqala undu wathi bro nawo shaya amathathu hayi ngashaya le dam ngezwa kumnandi yangani next thing I knew sengigugu sengicabanga ngamnani senginobhanka amaklasi konke ngifemanekani nophota engabazi kuyafakwa mina ngiyasho nqanginake ebusuku angilali inkunzi ngiphara ngikhutha umphakathi ngiqhuma nesibhaxa kutshelise ekhaya esibhedlelise ehlotsheni kode ekhaya ngisandali
i-peer pressure le boy nongazazi ufunani mekuqhamuka uyakwenza
suke ngimanjwe nawukuboreka
ngikunikile isikhathi sokukhuluma songeka inkinga yakho.